Masana abwino kubatira ninkhani izindi ne chance mulo zapanda poyamba tuone midu yake. Komiti yoyendesa msonkhano waukulu wa MCP yati palibe waonetsa chidwi chopikisana nda chakwera pa udindo wa mtsogolero wa Chipani. Bungwe la sidedi lati silikubwerera mbuyo paganizo lochita mbindikiro ku ofesi za unduna wa zachuma mpaka mlembe mundunawu atapepesa kwa Malawi. Nyumba ya malamulo ya uzapolisi kurasiye kumanga anthu usiku pongwakaikira chabe kuti ndambanda. Ndipo munkhani zina achiwembu apha mkulu wa bungwe lona zolutsa mawu ku Zambia. Iyo inali mitu ya nkhani, tsopano tipatsireni nkhani izi mwatsenanetserane. Komiti yomwe ikuyendetsa msonkhano waukulu osankha adindo mchipani cha Malawi Congress MCP yati mtsogoleri wa chipanichi a Lazarus Chakwera alibe wopikisana naye pa mpando wa mtsogoleri pa chisankho chomwe chipanichi chichititse pa 8 August chaka chino. Wapampando wa komiti a Kezi Msukwa watiuza kuti mwakalata zoposa 100 zomwalandira palibe yomwe wasonyeza chidwi chopikisana nda Chakwera. Katswiri wa sandala ya George Piri ngakhale wayamikira chipanichi popereka mpata kuti anthu apikisane mmipando ina wati zomwe adachita akuluakulu posankhiratu a Chakwera zatsekereza anthu ena. Franklin Tambalika walemba ripotiri.
The steering committee for the August 8 MCP convention started receiving nomination papers from candidates from July 1 and closed on 24 July 2024. The committee's chairperson Kezi Msukwa says over 100 nomination papers have been received from candidates vying for various positions in the party except for that of the president. Msukwa believes that such is the case because people have agreed to give President Chakwera another chance.
We have received in excess of 100 nomination papers on the top directorate positions. This is commendable according to us. We are still segmenting to see how many are females, how many are males, and at the same time, we are also waiting how many are youths, as we can call it.
Commenting on the development, political analyst George Piri says it would have been democratic if the MCP had created a fair playing ground.
It is not democratic to have endorsed the president and you call for submission of nomination. That is not right and that is not democratic. If you have endorsed, you have endorsed. The reason for calling for nomination on the position which you have endorsed is cruel.
According to the MCP Convention Steering Committee, eligible candidates will be known by Thursday next week after a thorough scrutiny of the submitted nomination papers.
Bungwe la sidedi lati silikubwerera mbuyo paganizo lake lochita mbindikiro ku maofesi a unduna zachuma ku Lilongwe kufikira mlembi mundunawu Dr. Bechani Chereni atapepesa kwa Malawi. Mkulu wa bungwe la sidedi ya Sylvester Namiwa wauza Zodiac kuti ngakhale alandira kalata kuchokera kwa DC wa boma la Lilongwe kuti wayambe achita zokambirana ndi Dr. Chereni asanapitire ni mbindikirowu iwo akupitirira ndi madongosolo awo. Achereni akuwadzudzula kuti ati anayankhula mawu onyoza Malawi pakanema wina zomwe asidedi ati zikusonyeza makani ndi kusamvera zolankhula za anthu. Leya Malekano ali ndi zambiri.
Malinga ndi DC wa boma la Lilongwe a Lawford Palani, Abechani Chereni ndiwokonzeka kukambirana ndi bungwe la sidedi za nkhaniyi.
Ndizoonadi chitathu kwenikweni kuti ndiyolandira ifukwa okonza zionetsero amangotidziwitsa ndufulu wawo kupanga zionetsero ndufulu wawo kupanga mbindiriro iyo tidizaonekera ndi kwathandizira kuti ngapali zionetsero zikhale molondoloka ndi mosaphwanya malamulo. Ndizoonadi tinalumikizana ndi amene akupitawo koma amene tinalumikizana nawo ali ndi chibwi choti akhale pansi ndikukambirana ndimene tayilembera katatuyo.
Ndipo mkulu wa bungwe la sidedi Sylvester Namiwa wati ndiwokonzeka kukumana ndi Achereni koma apitirira ndi dongosolo lawo lochita mbindikiro ku ofesi yawo pokhapokha alembe kalata yopepesa.
Kalata yotayilandira koma padakale panopa palibe chinsi chasintha zokonzekera zikupitirira chifukwa chonena kuti 1 ananyozera masiku amene tinawapasa, 2 zofuna zathu zokhweka kwambiri kuti tosema amene adayankhulawo onyazisa anthu ovota koma apepese kuntuluwa Malawi.
Mbuyo mu acheleni adati adaya nkagali nkani ndipo anapepesa. Bungwe la CDED lidabereka masiku asanu ndi awiri 7 kwa acheleni kuti apepese kwa Malawi kapena atule pansi udindo wawo. Kamba ati kolankhula monyazitsa a Malawi. Malomwa Zodiac ndine Lea Malikano Lilongwe.
Akulu a banke akulu pa dziko lonse World Bank alangiza boma la Malawi kuti likhazikitse ndondomeko zokhazikika zomwe zingathandize kuthana ndi mavuto azachuma omwe adza kamba ka kuchepetsa makamaka kuchepa mphamvu kwa ndalama yakwacha komanso mavuto azachuma ina pa dziko lonse. Mkulu wa World Bank kuno ku Malawi, Tanzania, Zambia ndi Zimbabwe a Nathan Bellet wa Zodiac kuti ngakhale pali mavuto wa boma la Malawi laisesa ukazikisa nilomeko zogwirika zothandizira anthu ovutika. Dickson Chivati Gondwe walemba ripotiri.
Malinga ndi mkulu wa World Bank maiko anaiwa Nathan Berete, dziko la Malawi kumana ndi mavuto osena siyana kusateranso kuko kwa mphamvu ya ndalama yakwacha komanso sokonekera kwa ntchito za malonda. Iwo akhulupa kuti ukhazikitsa ndondomeko zodalirika kukhozothandiza kuteteza umoyo wa Malawi makamaka iwo amene akhudzika ndi mavuto azachuma. Ndipo Achipo Msooya ndi mmodzi mwa akuluakulu a World Bank kuno ku Malawi.
Ntchito yotamandika yomwe Malawi ikupanga kunkhani zoteteza anthu okusamala anthu amene ali ovutikitsitsa kugwiritsa ntchito maprogramu ngati Ntukula pa Khomo komanso Mbwezera Chilegede. Maprogramu amenewa ayika dziko la Malawi patsogolo kwambiri kuonesesa kwambiri mmene dziko limene lakhala kuthandizira anthu kumikwingwirima yomwe Malawi yakumana nayo pakatipa.
Ndinaona kuti palibe kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa ntchito a Jean Sendeza yati a Malawi akumana ndi mavuto osena siyana koma kwa iwo tsopano kuyang'ana ndondomeko zomwe zingathandize kuti athandize iwo amene akusowekera chakudya.
Strategy titayitsatira bwino ndiye kuti itithandiziranso kuti azimayi ambiri achoke mu mavuto amene tikunenawa, a mavuto ogwa mwadzidzidzi amene abweretsa njala, abweretsa ndithu mavuto azachuma m'makomo, koma tikatsata ndondomeko zimenezo ndiye kuti zititandiza.
Ripoti la World Bank lachinambala 19 loonika amene chuma chikuyendera mdziko muno laoneka magawo osiyanasiyana omakhoza kuthandiza dziko la Malawi kukhazikitsa ndondomeko zothandiza nzika zake maka pa mavuto osiyanasiyana a chuma. Maloma Zodiac, ndine Dickson Chivwati Gondwe.
Bungwe la Next Generation Leaders Association lapempha zipani zandale ndi mabungwe osiyanasiyana kuti alingalire zogwira ntchito nda achinyamata pokonzekera chisankho cha chaka chamawa. Polankhula pa msonkhano wathu na nkhani ku Lilongwe, mkulu wona zophunzitsa anthu ku bungweri a Charles Dokera watashi nyamata ali ndi gawo lalikulu pa chitukuko cha dziko lino mpake aperekanso pempholi. Vo mmodzi mwa achinyamatawa Rehema Patricks wati achinyamata ali ndi gawo lalikulu pandale komanso chitukuko cha dziko.
Kuliko funikira kuti tipange address zokhoma zimene achinyamata kapena azimayi amakumana nazo pa nkhani ya ma elections mudziko muno chifukwa pa nkhani za chisankho mudziko muno chifukwa kuli zinthu zina zimene zimapangidwa zimafotokozeka bwino nda achinyamata kapena ndi azimayi akakhala mumalo oti atha kumatenga pogawo when it comes to decision making processes.
Anthu amidzi yozungulira dera la Mangomba kwa mfumu kapeni mboma la Blanta adandaula kuti amayi oyembekezera akuvutika kupeza thandizo loyenera komwe kuti amayi 12 100 aliwonse akuchitira pa Khomo. Mkulu anamwino pa chipatala cha Limbi a Grace Yakobe wauza watu lankhani kuti amayi ambiri amanyinyirika kupita ku skero komanso kuti ena mayiwo akumachitira pa Khomo kapena njira pa njira popita ku chipatala chifukwa cha kutalika kwa mtunda wapita kuchipatala. Christopher Sandali ndi ripoti.
Mtunda wa makilomita 13 kuchokera midzina yozungulira Mang'omba kukafika kuchipatala cha Limbe ndiwa utali kwambiri kwa amayi oyembekezera. Izitu zakhazi kuchititsa kuti amayi ambiri oyembekezera asamapite kusikero pomwe ena amayiwo akhala kumasankha kuberekera pa Khomo pomwe ena akhala kuberekera njira popita kuchipatala. Mayi wina oyembekezera Tianjane Kansunje ndi Group Village Headman Mang'omba apempha boma ndi mabungwe kuti awamangire chipatala chatsopano kuti anthu amidzi yokwana 27 deralo adzipeza chithandizo mosavuta.
Zovuta zomwe timakumana nazo timayenda mtunda wautali kuti tikachipeze chipatala. Kuna timangire chipatala pafupi kuti tisamavutike.
Vuto lalikulu kwani ndi kutalikira ulendo kuti tikafike malo ochirira kumaso kusamba ufungu omwe iwo ama basirwa kuti no nzimayo oyembejetera akwenga akajiwe kuchipatala
kuluona zana mwino kuchipatala cha Limbe Grace Jacobe akuganiza kuti kufikira deralo ndizipara zoenda enda kumaso kumanga chipatala cha tsopano kukoza kutandiza kwambiri komabe alimbikitsa amayo oyembekezera kuti apewe kumachirira pakhomo
kwambiri amene amachidika ndi woti azimai amapezeka kuchirira njira kapena achirira pakhomo komanso azimai amapezeka kuti akuyamba mochedwa sikelo kapena sakubwera ndi komwe kusikelo kuzayamba
pano wachiwiri wamkulu ku bunge la Seed Global Health apachalo Machere ndi associate professor Yusula Kafulafula aku university ya Kuhes ati apitirira kuthandiza chipata cha Limbe kuti amayi oyembekezera adzira ndi achisamalira chokwanira pa nthawi yochira Malama Zodiac, ndine Christopher Sande.
Mugone rankani pano pa Zodiac, masana na mwini ndine chansi mwaza banda, tukumbutani mitu ya nkanizi. Komiti yondesa msonkano wa ukulu wa MCB, yati palibo onetsa chidu jubiki sana, ndasha kwera pa udindo wa mtugulidu wa chibani. Bunge la Sidedi, lati siri ubwere la mbuyo pa ganizo ujira mbidigiro ofesi za unduna za chuma mpaka mlembi munduna wadapepesa wa Malawi. Nyumba ya Malamulo ya uza polisi kuti asiye kumanga antu usiku pongo waka ikira chabe kuti ndambanda. Mbumu kani zina chwembu apa mkulu wa bunge rona zogu tsemao ku Zambia. Komiti ya nyumba ya Malamulo yona za Malamulo ya uza polisi kurasie kumanga anthu usiku kwa kugirisa ntchito gawo la Malamulo a dziko lino lomwe limapereka mphamvu kwa polisi kumanga anthu ngati akuganizira kuti akufuna kupalamula mlandu. Wapampando wa komiti iyi apita dimba wati langizo lawo likutsatira zomwe bawo la milandu linalamula kuti lamuloli ndi lolawika ndipo aliwunikenso. Koma wachiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko lino a Harry Namwaza wati a polisi analeka kumanga anthu pogwiritsa ntchito lamuloli. Kasi Mwaubi walemba lipotiri.
Wapa mpandu wa komiti ya nyumba ya Malamulo yona sa Malamulo apita dimba wati komiti ili ndi nkhawa kuti a polisi akupitirira kumanga anthu pogwiritsa ntchito lamulo losayenera lomwe mabwalo a milandu analamula kuti liwunikidwenso. Pakadali pano komiti yayamba kuwunikanso gawo 184 gawo 1c la Malamulo akulu a dziko lino momwe judge wa High Court Azwane Ntaba adalamula mchaka cha 2022 kuti nyumba ya Malamulo ndi unduna wa zachilungamo atsogolere ntchito yowunikanso lamuloli. Lachinayi komiti inakumana ndi bungwe la Law Commission kuti imve maganizo awo pa ndondomekoyi.
Timafuna kuti imve maganizo awo pamene komiti yali pa fair zikupanga mogwizana ndi azatha kunduna wa zachilungamo makamaka pofuna kumvera judgment kana chigamulo chimene a High Court bwalo likulu la milandu anapereka kuyambira mu 2017 izizi zoona zakenza kuti munthawi democracy ngati inoyi sizoonadi.
Mau ake Law Commissioner Rosemary Kanyuka analangiza a polisi kuti azigwiritsa ntchito malamulo onse moyenera. Titawafunsa wachiri kwa mneneri wa polisi mdziko lino a Harry Namwaza anati a polisi adasiya kalekale kumanga anthu pogwiritsa ntchito gawo lomwe likukambidwali.
Ifeyo a polisi chipelekere ni chigamulo chimene chichacho wa court tinasiya kalekale kugwiritsa ntchito section imene ichi kotero kuti ifeyo ngati ma law enforcers pa chizungu amatero mongasomwa malamulo ifeyo ndikungonetsa kuti anthu akutsatira malamulo sakuphwanya malamulo.
Bwalo lalikulu la milandu lona za malamulo mchaka cha 2017 lidalengeza kuti gawo 184 ndime 1 si ya malamulo enditsera dziko lino ndiyose mphana ndi malamulo ndipo imaphwanya ufulu wa anthu. Mmalo mwa Zodiac kuno kulilongwe ndine Kasim Aubi.
Mzamalonda kampani yomwe imapanga alamya za mmanja za mtundu wa Nokia yomwe zinasowa pa msika mdziko muno zakazapitazo Human Mobile Devices HMD Malawi yabweretsanso alamyazi mdziko lino. Mkulu ona za malonda wa kampani Winnie Pili wati Nokia yomwe likulu akilili ku Ulaya yachita izi pofuna kuthandiza opirisa patsogolo ntchito zotumiza kutenga kudzera palamya zapamwamba. Aphili ati Nokia yomwe kalelo anthu ambiri ankayigwiritsa ntchito idakali lamya yolimba ndiyodalirika.
Mafoni amene wamene mukuziwa kale Nokia ndimapanga mafoni aolimba kwambiri in terms of battery ndiye komanso panopa labwelesaso ndi ma smartphones ameneso aliso olimba battery komanso andizipangizo zoti wina aliyense atha kugwiritsa ntchito mosavutikira ndipo mafoni ake ali very affordable kuti wina aliyense atha kukwanisa. Distributor watu ndi nyulu ukawezeka kweli ya tu, bafubi ndi nzigiti wa kweli ya tu lilongwe. Kumaso mafone amene wabezeka pena wali bosi kwa madila zose amene ama kubisa mafone marai mnomo. Makustomers amene wafuna ugula foni hata uona shop imene ili ndi brand ya Nokia, yote mene mafone hatu hata wabeza. HMD ili mu Africa mose muno, kuma that's why ibanoba ya bwela kumalai kunogo for the first time, ndibu ya bwela kuzaka zigiga. Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambique, Zambia, Kosego, akubezeka HMD Nokia.
Mkulu Ntambi yona zama plana ajitu kukwe National Planning Commission, Dr. Thomas Muntali, walangiza bank mziko muno kuti zike chuma chao magao ena ncholinga jodi zitukuke kumanso kutandiza mweni na pajitukuku ya dziko lino. Iwa malangula izi usiku watau kulirongwe pa mwambo umwe Standard Bank imakazigitsa ndonomegwe umwe izibereka mwai kwa magulosi ya nasiana awantu kubereka maganizo wawo pazo umwe zigwenina kuchitiga wabirisa patongolo chuma cha dzikolino.
Chituzi cha chikulu chumene ndatura ponchuri na kuti kukambirana kuma kala limozi antuhosi ya nasiana magulosi ya nasiana ndiko funika kuti tizi funsano kuti kodi chumene chikuti bwezeresa mbuyo makamaka kunkhani ya kukula kwa chuma cha thundi chani. Mukudziwa inu kuti masomphenya mala 2063 chikhazikisire ni mu 2021. Kuyenda kwathu kwakhala kovutirako. Kukula kwa chuma kwathu kwakhala kovuta kwambiri. Pali zifukwa zosiyana siyana kumano nkhani yaikulu inayoonana kuti kodi ndi chani chimene tingapange limodzi, chimene tingapereke chisanzo kwa anzathu kuti titamapanga kwambiri za izi. Zita kutipangisa kuti chuma chathu chisunthe mwansanga. Mwaonamo Standard Bank imene muja amene anati bweresa limodzi pakukumano akuonesa kuti iwo mwachisanzo akuchita kumbali yawo. Mwaona zamisewu imwe anatchulapo ya Kenyatta Drive 6 lane kulirongwe kuno komanso za ndrama zomwe anapereka kuti treni zizitha kuchoka kunakara kumabwera kuno kulilonga kusaperekera mafuta ngati mutaona dzanalipo.
Mkulu wa Standard Bank Philip Madinga wati mavuto azachuma omwe akuza maiko kuphatikizapo Malawi akufunika kugwirana manja polimbana nawo ndipo nchifukwa akhazikitsa ndonomikoyi.
Ma stakeholders osiyana-siyana kaya nda mboma, kaya nda private sector, kaya ndi omwe anzathu amene amachokera kunja kusathandiza dziko lino kwa zitukuko zosiyana-siyana. Zimene zitinayamba kuzaka zapitazo monga mukudziwa chaka chino tikupanga celebrate zaka 55 chiyambire ne operations athu ngati Standard Bank kumalawi kunoko. So lerolo choyambira tinali kukhazikiza zoti tizikhala tikukambirana pafupi pafupi yomwe tikuitchula kuti growth conversations muchichewa ndiyoti kodi tinga pange banji kutukula dziko lathu linolo kukambirana zoti dziko lathu lizitukuka kuyenda patsogolo. Koma chachiwiri theme yathu ya zomwe timakambirana lero ndiyo yokhuzana ndi zoti kodi tikhoza kutenga banji kuti dziko lathu liyambe kukonza zinthu zomwe zakhala kuti bebi sisakuyenda bwino zokhuzana ndi chuma chathu cha dziko lathu lino.
Ndipo munkhani zina apolisi ku Zambia ati akufufuza anthu amene anagwira ndi kupha mkulu watsopano wa bungwe lona za nyumba zoulutsa mau mdzikolo Guntira Muleya. Thupi la Muleya linapezeka kunja kwa mzinda wa Lusaka dzana lili ndi mabala onetsa azipolopolo. Imfa yawo yatizimutsa ndi kukhumbulitsa anthu ambiri mdzikolo chifukwa ziwembu za mfuti sizili kachitika mdzikoli. Apolisi akhulupirira kuti Amuleya omwe anali mkulu wa bungwe la Independent Broadcasting Authority IBA anabedwa atachoka ku ntchito la chiwiri. Amuleya adalephera kubwerera kwawo, banja lawo linadziwitsa polisi ndipo adayamba kuwafufuza. Munthu wenda munsewu ndiyemwe anapeza thupi la Amuleya. Apanso ndipo mtsiriziro pa nkhani zathu masanano kumatisana siyani toni sumiti yake. Komiti yoyendetsa msonkhano waukulu wa MCP yati palibe waonetsa chidwi chopikisana ndachakwera pa udindo wa mtsogoleri wa chipani. Bungwe la CDD lati silikubwerera mbuyo paganizo lochita mpindikiro ku ofesi za unduna za chuma mpaka mlembe mundunawu adapepesa kwa Malawi. Nyumba ya malamulo ya uzapolisi kuti asiye kumanga anthu usiku upongo akayikira chabe kuti ndambanda. Ndipo mkhani zina achiwembo apa mkulu wa bungwe lona zoulutsa mau ku Zambia. Pesa ndi zambiri pa zodiacmalawi.com. Ine ndine Chance Muluzabanda, malomo anzanga onse, tufuneni masana opambana.